walimisa phakathi kwemispa neshem wathi igama lalo yi-ebhenezere wathi kude kwalapha uyehova esinceda inkosi mayisele lofunda kwelizwilayo wathi abathaki litye walimisa phakathi kwemispa neshem wathi igama lalo ebhenezere wathi kude kwalapha unyaka uxakathe ntoni ngabo ngebengasenzi iindleko zesaladi xa bebekwazi unyaka ntoni baphethele ntoni iminyaka ifihliwe ifana nemini yokwehlukana kwenyama negazi akekho umntu onozibetha isifuba athi unyaka othile ndiyawazi izawuba ngunyaka onjani unyaka uwubona ngexesha ukuwo oba ngunyaka wakhona okanye angunyaka wakho xa kuselebreythwa nge-31st abantu balala ezinye imini kodwa ngomhla we-31st akho mntu ufuna ukulala ulindele umntu kubethu 12 ukhalisithonga usehlukanisa unyaka omdala komtsha abantwana belayithi cricket dala phaya badla ngobethwana amabhili kuthiwa kwenziwa amabhuli abantu bathumelela abantu i-SMS ezibawushela unyaka omtsha oyokozela amathamsaka naxa bebonana abantu emva kwalo nyaka uva besithi xa bebulisanayo happy new year athi omnye xa iphendula komnye athi same to you kanti ngalo lonke elixesha kwaba bantu babini batshoyo kukho oza kungcwelerhwa kulo nyaka kuthiwa xa ibuliswa ngawo kuthiwa happy new year kanti happy new year izaba yi-bad year kuye unyaka ke unyaka unabantu bawo nyaka nanyaka soze unyaka ulilise bonke abantu abanye xa bebeka izandla esidleleni kukho abavuyayo xa ulila usithi hamba 2015 nobunzima bakho mna undigqibile mna 2015 undishiye ndiliyakayaka mna 2015 undishiye ndingenandakuthetha isidima sam 2015 usithathe wanyathela ngaso phantsi kukho umntu othi u-2015 kum uze notshintsho iminyaka le yonke into abendiyiyo ufike u-2015 wabuguqula ubomi into ebekuyiyo kodwa eyona ndifuna uba siyijonge enyakeni is either unyaka ulungile okanye unyaka awulunganga kodwa into efana uba siyigade thina yi-distance phakathi kwethu notshixo makungabikho distance phakathi komntu notshixo asinali yeza lozinyanga ezinyanga ezoba mazinganqulirha abantu bakathixo asinayo iyeza iyeza leloba umntu makavala igephu efuna uvulwa ngunyaka phakathi kwakhe nothixo yabona ke zinyanga ziyi-12 nyanga phaya nganye umntu xa ijonga ikhalenda abe nedeyithi ayikhumbulayo noba ayisenguwo la nyaka kodwa inyanga nomhla yayikulanyaka umvesi chomuntu kwidate zonke kodwa leli date yayona date yabana kunzima ubome ndokuhlala omnye umvesi ithi le date yidate yalivuthulula ndisendithulile ndandenza umntu ongcono lo abantu bandibona ndinguye abanye bathi ndadalapha ke uba ngulo mntu ndinguye ndaqala ngaloo mhla sendile nto ilala ngenyembezi nje ndaqala kuloo mhla lo mhla yaba yona date yam endingasoze ndibe namilibala idate yokungqelekeka kwam kodwa bamalwa abantu abathi bemeko ezinjalo athi xa ezijonga nembethakalo umvesithi elo ndingamandla ndimisilitye kwawuphela lo nyaka ndithi ebenezera kuyuthixo nokunyaka undibethile kwathi into endincedileyo kukuyiva ipresent kathixo phakathi kokubethakala kwam ukuthi kwaba bunzima bendikubo kude kwalapha uthixo endiyeka into ebalulekileyo kuncedwa nguthixo into ebalulekileyo kukuncedwa nguthixo udlokovile lo nyaka udlokovile yabona lo nyaka udlokovile lo ingunyaka lobunzima kodwa kufuna abantu abajonge uthixo zihlobo zam esithandekayo yabona lo nyaka kunabantu abanammeva ophukeleyo eye uthatheka ixesha inoba mawuzanye ubangulo lo nyaka unabantu abashiye beneenduma zanaphakade iinduma ezingenawuze zilungisobane ngaphandle kothixo lo nyaka kwathi into engamandla yizanela itye lakho uzolimisa uthi ebenezera kude kwalapha uthi kwendinceda abanye bethu nangoko bekufanele uba kudala bagqithayo emhlabeni kulo nyaka kukho abantu ababelindela izithomo zokwakwa kukho abantu ababezilungiselela into yoba masibe bethu uhleka uyawubani ngoku wathi kodwa ngoba lo mntu kuthi uyawa kuwa umntu othi amehlo amthixo akhangele kuwo amehlo amthixo akhangele kuwo uyabona ubheke ekhaya asingumphako ubheke ekhaya ubheke ekhaya nguwe ubheke kokwenu nophatha kumphako for kwenza izinwe xa ukhalelwa ngabantwana bakwazi bengamtibetwebi imilomo kodwa ukubheke ekhaya engumphako ubheke ekhaya nguwe ngoba le nto ifike yonakalisekhaya engumphako kufika konakalisa wena uzawuthi umntu xa kubona athi kodwa kwahluka nakwethu ubungekho nje empilweni uthela ubomi bakho le nto abunjengoku into ziyithethe kuye uzuthi nalelitye endizolibeka ekhaya ndizolibona kubunzima endidibene nabo ekapa kodwa kude kwalapha kude kwalapha kude kwalapha azibahlala nayo phantsi ekuzebenze ntoni uthi abantwana bam ngaba bandenzele nto usuku nemini bendingalali kutsho ngabantwana bam besendijongile bendinexesha eloba bekufutshane ekhaya bekunokusa ndilapha ekhaya kwathi ngoba bendikude ndiwabhadakazi angangenawamandla ozongena ekhaya kodwa kude kwalapha kude kwalapha thixo ndithetha into yokuba ndibetheke ndinje nenanto yokwenza into yokwenza ilapha ngaphakathi kwam ndizobonga uthixo ndisenalo ke inye endizolimisa ndisenalo ndandisenalo
lambenezera
endizolibheka endizolibeka phakathi kwemiswa neshele elilityeli ndangqina ngam elilitye lo nyaka ndiuhamba ndinalilitye kodwa abanye abantu babengenayibona loo nto oba ndisemzimeni bendithwala lilitye ndihamba nalo kodwa amandla lilitye zona ngasenhla zona miselinje phakathi kwamizwa neshayeni zathi namhlanje kuthe kwalapha zona ngelinje insima insima alimandanga insima elinje insima alimandanga elinje kwathi bembaleka nalo wonke lo nyaka bentholelile into endibulela kuthixo kuthi kufika umhla we-13 December ndizothi kuthe kwalapha uthixo endinceda amandla othalelile bengisoze ibe ngawami ndingumntu mna ndinexesha lofuka bubuntu ndinamaxesha okuthathanga endleleni kodwa amandla kathixo ngawandincedileyo ndalithwalelilitye ngazolimisa phakathi kwemizibo ngoku neshelo ndaliphathelilitye bathi abantwana bamqale ukukhukha balibone lilitye bangadlali ngothixo ndake ndabalisela ngalilitye ndabaliseli noba isukaphina nalo ndalimisa imizibha nje phakathi kwemizibha neshelo ndifuna bazi noba amandla okubhabha ibingangawo wam bendicathe uthixo ndiphathele ilitye zihlobo zam bendiphathele ilitye ndihamba nalo yabona elilitye ubungalipheka elitye lam angathi amanzi ugalelele ishekele litye lisalapha bendiphethelo litye lwanyaka wonke bendiphethelo litye kodwa njengamandla ndisothi ebeneza ndisothi apha fatha ndisothi apha fatha ndisothi apha apha baba apha fatha ndisothi apha fatha ndawuva umzimba ndayivuma ivumba ndayivuma ukuqikikeka bathi ndandincedileyo elilitye 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 into ezinto yoba ndaku-12 midnight bandilinye besentlungu elilitye into ezinto yoba bandingamlibali uthixo apho uthixo ndithathe khona lilungile ilitye lilungile ilitye lilungile ilitye lilungile ilitye xa uyelitye ucike mfa apho uthixo akuthathe khona wakuchola uthixo wakulungisa wakulungisa uthixo apha phakathi kwelwa ngoba ndathi mfundisi ndizishiyile lam ebendiqondile intoba ayaphathwa ngendisenalo kodwa ndiqinisekile xa likhona mna alinamandla lithi oba ngokukho nje ndandizobulela ndizothi ebenesela kuthe kwalapha uthixo ebheda yabonakala nto ingqinwa ziinjonga zendlu ahlala kuzo umntu zingqinwa ziinjonga zendlu ohlala kuyo oba ebenesera kuthe kwalapha esibonana bathina sithi amziva selina singayazi kuyenzeka apho sibuya khona yaziwanga umntu indawo esuka kuwo zwangumntu indawo esuka kuyo lo nyaka ndiyaqonda oba bebekhona abantu ababesithi xa silala athi umntu ngase ungaphundi ngase singagothuki ngase sihlale sidumisa kodwa nika ixesha lokuba uhlale udumiswa ufumaneka ixesha apho efuneka umntu okulingwa enyamezelelitye enyamezelelitye uyabona ilitye ndifana nesimnyama awucacelwa ngabantu kwamelitye awucacelwa ngabantu uncama uba-understand kwangabantu xa ulilitye akuquqa abantu kuwe uyakuthanda ukuba msoloke ezolilela kum yakuquqa ilitye kunjanjalo kuququla abantu odibene nabo likruqula nozalwe nabo bakruquka ilitye lakho wasoloko ubeka lena namhlanje wamsubeka leya unobakela kube njalo ubethwa lilitye zihlobo sam esithanda uthixo ubekwa lilitye ulingqina lale nto uabraham esithi kuthe kwalapha ekhumbula abraham langa esithi komakanyuka intala ayephesinota bemoriya okwenza ithini ngonyanakhe wangubabrahm enelo litye noba ndithini ukusuzisa umntana exesheni kudala zibaleka ndimbukelo mntana athi thixo mandinyuke naintaba nto kwenza ithini ngaye kodwa athi uabraham xa kuphela ixesha wathi ebenezela ebenezela uthe walapha uthixo asinete into efuneka endleleni into efuneka endleleni siwaqitha amandla akho ekufuneni nobangela elimazi abantu emhlabeni ukumrhumbi unobangela unobangela makangahunjwa nguwe makaziphumele uba ufune mntu nikwazi kwakutheni uzawuva kabuhlungu uba umntu akwenza into embi usoloko kumbana khona umrhumba kwakutheni uzwenze le nto uzakufumana usophuka ngoba uyakuxelela ukuthi khawuyilindele ukuthi kanti kokwephuka kwakho nalo buhleka naye ebeyiphathi yaloo nto waphuke o nobuzalwa naye ebengomnye wabantu abathi qalelani umhlaba into abalahleyo ke sukumfuna unobangela xa uthwalelile cela uthixa kupha amandla okuthwalelile ngoba nje mfuna umnkulu amarhabe sithi ndiyakuthi ndakudinga akuphela amandla omzimba ndiziphakamise zanke ndomkele kuwamandla enandifunaka emhlabeni phakamisa izandla phakamisa izandla phakamisa izandla uyabonela phaa lwandla kune-life sensor phaa zihlelela into yoba azinqanda abantu zibalumkise ngobungozi bamanzi kunjani nje azanelanga nje ukubagatha zimelene into yoba masibahlangule kwanzi into enceda i-life sensor ukuthi lowo nkala amanzi ezisayini yokuphakamisa izandla ngoba ngo ndiyakhukuliseka uyabona ke into ezakunceda naxa sawungena ku-2016 usungawanti wedwa uzijonge life safe yakubona suxa ubona nje amanzi afuna ukukhukulisa wenza isayini yesandla oba ndisekhona thixo nakulona unyaka ndisekhona nkosi yam ndisahambe ebunzimeni ndisahambe ebunzimeni ndisahambe ebumnyameni andinasibambi thixo ndisengulunenduma ndisengulunenyembezi ndisengulowa thixo ebelila ukuba ngu-12 ebusuku nakulona unyaka thixo wam ndisabuyela kuwe uthixo akadinwa ngumntu ngumntu odinwa nguthixo into abakungadinwa nguthixo uthi umntu uthixo akaphenduli kanti uthixo ayiqonde ke le nto uyifuna ayikabilo xesha la ungayifuni into elungileyo kanti ixesha layo ayikabililo umangali bakutheni mna abanye abantu bephumelela kangaki ebomini kanti impumelelo yakho ikhona uyifuna ngexesha elingililo funeka ke ulinde omona ndumfunzikazi unyembezi kanimphapha etivini ereydweni athi wait for your order ubuwadibheka lendibheka ubulinde ii-chips nendi-chips ufuneka umone ndithi into endizibe benamandla okuthwale lilitye ndibe nomone ndaxela i-ac yibona i-ac alidlokoviswa ngumthwala yasola i-ac ndiswele ngumthwala kunjalo nje eli litye belinamaxesha olithatha elidolo lilibeke phantsi ndimcathe ukumapha nomlenze ndithi ajekise kuhleli phantsi ecinga usathe ngokukhabe liqala ndithetha amazwi kapawulos xa sibe ndiswela amandla ungandinamandla ndisitsho ndiza kuwa ndixa sube mna ndingenamandla kuxa ndingenamandla xa ndiphakamisa amehlo ndifike ndifumane amazwi angathathe lisibhakaphakeni abangafuni ukukhona athi ubabalo lwam ubalele into endincedilele ukulithwala elilitye into esibini nesithathu xa uthwele ilitye malingabhalwa pha uzakwenzakala undivile bendisini ndithi kudala sikhula impuku zitywa inyoka kwandika ixesha impuku zithi inyoka usakwenzakala uthi xa usindwa lilitye ubone nangumntu uhleli umthwala litye uzakwenzakala funeka udlobe ngokuva into yoba uhleli umthwala amagxini udlobe udlobe funeka xa ungenapha ungenomhloba ngexesha ulivayilitye
uta ungena bathi kale kushoka manje ndafuya bakuthi kum basendlini kaJehova thinya zethu sifika zema namasaba nakujerusalem sifika sivuma manje sithwala izandla uthi akele kuthixo ofana nawo ngaloxa silitye bekekile amaxhela babhubha abazali bethu bethwelela manje kukwingcali neengcaphephe ezikhwaziyo kumthwalisa impilo bantu abaziwayo iinkuntsela bathi kuwahlangana naso zukubeke into ongena engcwabeni usinza lelitye singcwaba abantu benalo manje phofu abantwana babantu enenzanga amake bawathola ngabantu bebechaphaza bonke khona bajolisa namake bejolisela imizamo nemigudu yabo bajolisa bakhe khona abantu abakutholisela imigudu nemizamo bakutholisilitye bakutholise nkosi yami bakutholisa abantu ilitye bekutholisela imizamo nemigudu oyenzayo angezikuwe akuze wenza njani ukuzibekekhawo bathi ndayenzayo ukuthwalisilitye banye abantu ke bakhula namatye ekumakhaya abo babhubha abazali ilitye lisekhona nanamhlanje lisekhona bazakushiya balishiya abantwana babo ilitye lisekhona nabantwana babo bazakushiya ilitye lisekhona uthini xa kunjalo uthini xa kunjalo baba ngafika entweni ibe litye kuwe uthini xa unjalo ithi kuloo nto ebhenezela ithi ebhenezela uthe walapha uthe walapha ndiyiqonda rhamente zinintsi izifungufundi kule umntu ndiyiqonda rhamente unintsi unzima elithubelisa emizi mihle le awudlula kuyo fika uvuliwe omivise yanje indlu yasibeyi apho kanti xa benonyikwa benamkela abantu balandla bagqumela andlu ngencumo izinto ezikulandla zezinyembezi kodwa bagqumela andlu ana kanjani isitupu salandu uthi besitshayelwa ngumntu ongcwabileyo kanti sitshayelwa ngumntu okrazukule ngaphakathi kodwa akakwazi ukuthatha landu ayinikise umntu kodwa kosithi ebhenezela ebhenezela kuthe kwalapha silala ngento engekhoyo silala ngento engekhoyo nisebelana ngesonga esinamanzi kodwa ebhenezela kuthe kwalapha ukhuliswa ngumntu wam iqobelela amarhonya ehambe edisa kule misa kodwa ebhenezela ukhuliswa ngumntu oqheleka inyawo onamasa ongasazi isihlalo kodwa ebhenezela kuthe kwalapha kuthe kwalapha kuthe kwalapha niqukana kulo nto omnye bathi abantu ayiphuma kwizinto ezinkulu nibe nomnqwane kwenathi besinga singaphuma kuleya khaya kodwa niphuma kweli khaya ngoku sizomisa ibhakana ebhenezela 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 yabona kagudukayo abaxa bebuza iqhaya usaveve njani kwezinto ubusibalisela zona zibuhlungu sikwehlele kapa uzuthi ebhenezela kuthi kwalapha utshixo ekuceda xa sawuthandaza uncedo lunamandla lolukatshixo umntu unceda umntu ebharidolweni xa ekunceda umntu ukubharidolweni ngenye imini uzawuza kuwe ethole ilitye athi ndicela undosuse ilitye kube sazi uba ngenye imini waba kususa ilitye uthi awuthi andinawo amandla olisusa bathi o kumbulelo wakho kum lowo namhlanje awunamandla okususilitshe ngisila kodwa nandabe kwesulwa inyembisi ulahle ifamily yakho ungekho umuntu osondele kuwe ndanami kwesulwa inyembisi ulilele ndangivasulela ebhedini abasondele kuwe bekushiyile ndikuvasa namhlanje ndisa kuwe alibali into enye uyarhalela ukunceda awunamandla okususilitshe nayibinamandla ngekususile uncede lo mntu ke uyibhala edukwini umntu uncede uyibhala phi edukwini asamane elubona athi naxa ubheka pha athi ngengeyoo nto wena siyakusondela kuwo eyilaa nto ayiyo nje wasisondela kuwo ngengeyoo nto ngengeko kulanda kwakuyo uba yisondele kwabantu abanabongoma into emncedi babe kulandawo wasisondela kuwo alibani into bamandla okunceda ngengengowakhe naye wayibanika umtshixo ebhelisela kuthiwalapha kuthiwalapha funeka ujonge emva nje ndikhola ngokwena sinyathela iqabaka kungekho sihlangu ithi awuqhama inkomo sowufaka inyama emchameni wenkomo sibeshushu inyawo okwethutyana uphinde khula ndilala mhlandi zamaphelele ndivune mifinya ngekhusha bathi abantwana abanabantu ababathethelelayo balala endlini kwathi besalusa sonke kwathi mzothi kule minyaka ebhendezele ndikhula mna kusithi idubayi ndinikwa inkobe lizive loko apha noko kuyithuba sikhona unikwa idubayi seyimuncwanyana ubona apha kuthiwa isoka sasiyithakazelela ijembe inqabile ijembe ndawo kwakhutshwa la jeni ibomvu uginye engwiqeni isenziwa akulanda amakhutha lo mntu akulanda amakhutha athi into ndini engathumekiyo ezobukela aba besitya khula kume kwesinjalo kodwa
yenzera
kuthi kwalapha shiba ndithetha kunjalo nje into endincedile ebomini ndancedwa ngamasuka mama athi mntanam ngazihambe nenqala ngazihambe nenqala noba umntu okwenza ntoni mntanam ndimxolele indincedile loo nto namhlanje ndithi kuthe kwalapha utshixo ndinceda ndinakuhlangana ngaba bazali babendenzela loo ntlungu ndibana ngabantwana babo apha ekukhuleni basibalisela ndika-achievements abasiyabalisela ndika-achievements ndithi xa ndibalisela achievements yam ndithi ndibulela utshixo ndithetha ndisesikolweni ndingenamali yokutya ukutya konke ndisilela ndikuyiphilisi ndibalisela achievements yam ndithi kodwa kuthe kwalapha xa bebalisela achievement abantwana bayo andingokukho siku mlowo ndiyabalisa nam ndithi kuthe kwalapha bakasiba ndawuphelela xabo ndikhela ndicela isihlabu sidala sabazi into yoba owam utshixo angangumntu unguthixo zawuhamba nalo elitye zawuhamba nalo elitye azibahlukana nalo ndifana nokumamezwamnto endazenzela wona upha endle zawuhamba nalo elitye baxa bebuze abantwana bam ekuhambeni kwexesha ndilityala ntoni itateni usoloku hamba nalo obehamba ukufaka ebhutini ndizathi bantwana bam elitye nina ngeningazange nibekho ube ndityela lingekho ndihambe nelilitye ndibona imiwewe ndakuzuka akhuthuka amathola ndaqhala andathuthuzelwa ndabethwa andabi namntu ondimelayo ndashiswa ngamalanga andabi nashelta ndanethi imvula andabi nalamphela kodwa lilitye alulibulala ukholo lom into endiswele lilitye linikeza amandla owama nothixo namhlanje ndivuna inkomo ndithi namhlanje ammangikhala uba ndijonke mva apho banathixo ndithathe khona ndizothi nam nomhlanje ye-2015 xa kuphela unyaka ebhenezela kuthe kwalapha uthixo ndinceda khona befuna ndifile ekwathiwa ndifile lo nyaka khona befuna ndifile befuna ukuhamba phezu kwam kodwa ebhenezela kuthe kwalapha uthixo ndinceda ndidibene nezilanga ndidibene nezilanda kule ndlela ndidibene nezilanda umzimba wam ubhone zilanda kwathe benezela kuthe kwalapha uthixo ndimfethe kuthe kwalapha uthixo ndimfethe ndajikelwa ndajikelwa kulo nyana ndajikelwa 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 ndandathembile abendendithetha zonke iimfihlo zam ndandijikela kulo nyana kodwa ndithe kandithandaza umthandazo wentlungu ndathi pay the price pay the price ndathi pay the price obube kufanelekile thixo into yoba ndihambe loo ndlela akunamsebenzi andandokwenza mna nandlela endihambayo ndizawuthapha ebenezela lapha uthixo sinceda uthi kwalapha uthixo sinceda emakhayeni ethu zifikile izifungufungu zawuvuthesa amakhaya ethu esifumanini sethu zifikile izifungufungu zazichithachitha iifemeli zethu esifumanini sethu kukho abangasukuyahlala kulo disemba abasixelele into yoba ndambhatye lapho ndifele khona kodwa sizotha ebenezela uthi kwalapha khona abasulwe sibancinci khona abasulwe sibancinci singaka basino basifaka intlanga kanti sikhula nje sikhula sebesiphawulile kodwa ebenezela abantu bebesina abanye sashwa kube emakhaya xa ungekhona kubanceda gcina lo mntwana kanti kunike elitshabeli lakhe ukushiya etshabeli lakhe kodwa ebenezela kuthi kwalapha uthi kwesinetha ebenezela kuthi kwalapha uthi kwesinetha thatha ilitye lakho thatha ilitye lakho uhambe nalo umcenge uthixo thi kuyacengwa umcenge uthixo thi kuyacengwa xa sitshika izinto ebomini bakho ujika ubonke uyincindi ekhala umcenge uthixo umcenge uthixo kuthubile usathane esifubeni sethu aquthuba usathane abantu asebenza khona baquthuba usathane kukho abantu abarisayine kulo nyaka bengathandi barisayina kwaeko umntu othi apha kulawula mnaba uzawuphangela buzenza ukuthanda kwam bakwenza ukuthanda kwam nanga umnyama barisana abantu nabantu khona bashiya imisebenzi bathi kunabandishiya abazali bam ngono nto ushiya umsebenzi nobandishiya abantu abanye basebancinci ngono nto uyekho umsebenzi bayakurisayina abantwana bakathixo babetsho kungozi komsebenzi kodwa ndizothi namhlanje ebenezela ebenezela uba ubomi bomntu bekudlalwa ubuyiswa mfa ubuyiswa kubuliwayo into ikhazethe unomuthi ebenezela